moni abale anzanga kuli konse kumene tili tasola bwanji tonse madzulo ano a Malawi anzanga ndabweranso ine mbale wanu Andrew Masauko Banda kuchokera mboma la Mangochi nzika yokhudzidwa amene ndikakhala chete ndikumadzifunsa kuti koma ndizoona kuti ndi dziko lomwe lino anthu ena akumaona zinthu ngati kutulo kumaziona zinthu ngati maloto ndikumakhala ndithu samvetsa chimene chikuwapangitsa anthu kuti alire ndithu ndikumakhala kumanena kuti palibe chimene anthu akuyenera kulilira chifukwa chionena kuti amene akutsogolera mademo anayenera kuchititsa msonkhano ndiye pa msonkhanopo pabwera anthu ambiri amenewo akhale okwana 2 miliyoni mchakuti kapena 3 miliyoni ndiye anthu amenewo auze anthu aja maoganaiza aja onena kuti ifeyo ngati anthu 3 miliyoni tikunena kuti tikufuna mademo ndipo pa tsiku lakelo anthu ochita mademo adzakhale 3 miliyoni nzoseketsa kwambiri chifukwa ndikamva amene akulankhula izi Oswadi Jumani akuoneka kuti ndi anthu anzeru ndipo mmene afotokozeramo ni munthu wa sukulu yake ndithu ni munthu ophunzira munthu amene anaphunzira filosofi kayani ndale politics kayani anaphunzira chani zitchuleni mmene akulankhuliramo akuoneka kuti ni munthu wa sukulu ndithu komano chimene ine wandizunguza ndichionena kuti ndizoona iyeyo akuzionabe zinthu mwatulotulo kunena kuti anthu amene akuvutika mdziko muno anthu amene akwiya ndi boma la achakwera ndi tonse alliance mdziko muno sakukwana 3 miliyoni ndizoona chifukwa choti sanatuluke 4 miliyoni iyetu polankhula imenezi akuyerekeza ni mademo amene amachitika aja mademo amene kumatuluka matraki okwana 50 kupita kudowa kupita kusalima kupita kunchisi kupita kunzuzu kupita kunchinji kupita kukasungu kupita kudedza kutchuleni kuncheu magalimoto kunyamula anthu kupita kumademo ndiye akuyerekeza ndi mademo amene aja akamayerekeza mademo amene aja chindima aja aja a spirit yokuphaja aja anali ndi ziwanda anali ndi mphamvu zamphu kumidima aja anthu amene anapembedzera ziwanda osati mulungu wolengayo akayerekeza mademo amene achawo akuona kuti pano pakuti palibe mademo amene akuchitika ndikuwuze na Oswadi ndikudziwa pamene mukulankhula zimenezo inuyo muli bwino kwambiri chifukwa mwanena kuti pochita zimenezo akhale atachititsa msonkhano ndikuwuza mtundu wa Malawi kuti ife tikufuna kuti tonse alliance government ichoke achakwera ndi achilima achoke chifukwa choti tikufuna tayikepo ajumani ndamene tikufuna alowe m'malo mwa achakwera ndikuyerekeza ajumani chifukwa ndi mmene mwalankhulira inuyo mukuyerekeza nena kuti ngati kuli koteroko kaya kalindo kaya benlongwe pochita mademo awo ayamba itanitsa msonkhano ndipo anene kuti tikufuna boma tonse alliance achakwera ndi achilima asiye pasi udindo chifukwa tikufuna ajumani abwere adzalamulire dzikoli ndi avaisi awo kayanena kuti avaisi awo Richard Mphepo kayanena kuti avaisi awo Andrew Masauko Banda ndi mmene inu mukunenera koma ndikufuna ndikuwuzeni chi ajumani aoswadi jumani inuyo muyamike mulungu chifukwa chionena kuti abale anu onse ku Malawi kuno akudya bwino ku Malawi kunoko abale anu onse mutafunsa inuyo mwina pa anthu 100 apezeka mwina anthu awiri amanganene kuti zinthu zili bwino ku dziko la Malawi kusabwera kwawo ku mademo kusabwera kwawo kukhala anthu 4 miliyoni kapena 5 miliyoni ochita mademo sizikutanthauza kuti anthu amene akulira ndi dziko ndochepa poyerekeza ndi amene adawavotera kodi inu mukudziwa nena kuti amene anawavotera achakwera ambiri anali a UTM mukudziwa inu kuti nthawi imene amavoteredwa achakwera kulowa mboma ndi tonse alliance mukudziwa zonena kuti ngakhale ena a UDF ngakhale ena a DPP adachita mistake yowavotera a tonse alliance kuti alowe mboma mukudziwa kunena kuti nthawi imene jai kunali ziwanda zimene zidawatseka anthu m'maso chifukwa cha mabodza mmadziwa kuti bodza limene lidachitika 2019-2020 inali mphamvu za kumidima mukudziwa inu kuti ndinjerekeza amene adayenda pakati pathu kuti anthu achite kusalungama kumene kuja ndiye ndikufuna ndikuwuzeni ichi ajumani aoswadi kunena kuti zonse zimene mwanena inuyo ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa choti mwalankhula zinthu zimene sizili pa ground mʼbale wanga ndikuwuze anthu 4 miliyoni amene okwanena amene ali 2 miliyoni chakuti amene adavotera achakwera. Panopa utati wafunsa kuwuza kuti akhumudwa kwambiri chifukwa adanamizidwa. Kuphatikiziraponso ine Andrew Masauko Banda ndinanamizidwa chifukwa ineyo poona panga ndinkaona ngati chifukwa choti achilima ali limodzi ndi achakwera ndiye kuti zimene ine chikhulupiro chake chinali mwa chilima zidzakhala zimene zidzachitike akalowa mboma popeza chilima ali komweko chifukwa chilimayo ankatero. Ndikuwuzeni unena zoona kuti anthu ambiri amene tidavota kuvotera chakwera kuti alowe mboma panopa tikuchita regreti chitani chisankho chibwelelero ambiri tidzasankha kuisankha UDF kapena MC kapena DPP MCP sitingakhalenso ife ndi chilako lako tikuwuzeni zimene zozo inuyo komanso tikuwuzeni unena kuti panopa ngakhale atachita motani achilima nkunena kuti akupitanso kuchisankho koma motsogozana ndi MCP mudzoti achilima ndale zawo zathera pomwepo ichocho ndiye mudziwe ndiye ine ndikufuna tikuwuzeni unena kuti panopa mukadakhala iniyo mukumabwera kumudzi kuno nkumaona mene zinthu zikuyendera muone mene azibusa mmipingo mwakulalikira simungaelekeze ni nthawi yapita mene anthu akudandaulira pano mmipingo inu ndikufuna ndikuwuzeni ajumani aoswadi ndikukutchulani chifukwa choti ndikuyankha audio yanu nditaimvetsera mwachidwi ndinu munthu odziwa kulankhula ndipo malankhula nthawi itali mfundo zanu zogwirika molingana ndi utonse alliance wanu koma ineyo Andrew Masauko Banda ndikudziwa kwanga ndikunena kuti pongotengera chikhadwe cha umunthu achakwera ndi tonse alliance ndi anthu oyipa ndipo akuyenera kusiya pansi udindo chifukwa chonena kuti ngati iwo akulimba mtima unena kuti ifeyo tikuwaderera kapena ifeyo ife amene tikulira ndikuyenda mmisewu ndife ochepa pomona kalindo mene mwanenera kuti ndi achilomwe inuyo muli ndi tsankho inuyo muli ndi tsankho inuyo munganene kuti alichadi mphepo ndi achilomwe inuyo munganene kuti ajeni amunulo ndi achilomwe inu munganene ndithu kuti kalonga boys ndi wachilomwe kodi vuto lanu ndi chani inuyo ndi kuti mulankhula zimenezi fa kuti ndinu mchewa kuli achewa anzanu kuno amene akulira brother akulira kwambiri kunoko siyani kuganiza mwachibwana jumani siyani mulankhula mwachibwana anthu sakuyendera zimene zoona kuti chifukwa choti munthu analowa ndi anthu ambiri mavoti ambiri anawina 50 plus 1 ndiye kuti achite zinthu zosayenera chifukwa choti palibe amanga achotse mukulakwitsa inuyo kodi inu mufuna munduze kuti mfumu imene imakhala ya ndodo itchuleni kaya ndikalonga gawo ndi kaya mutchula a Paramount Chief Irundu kaya mutchula TM Mponda mmadziwa kuti amakhala ndi mbumba yambiri munthu kuti akhale mfumu ndiye kuti amakhala kuti iyeyo mudzimo aini mbumba muli mabere ambiri achifumu ndi amene amampanga iye kukhala mfumu chifukwa mfumu sikhala yopanda mbumba mufuna munduze kuti mfumu simudaionepo ikuchotsedwa pa mpando chikhalireni iyi mbumba yambiri imene damupangitsa kuti akhale mfumu mwatani kodi inu mwatani ajumani koma nchifukwa chani satana akuchotsa nzeru mwa anthu ophunzira anthu amadigree akumalankhula mopotoza zinthu chifukwa choti satana wambwandira usatanike kaya kumakhala kukhuta mwazi kaya kumakhala kukhuta vinyu wakumidima sinikumvetsa mphamvu zakumizima zakuledzeretsani mphamvu zapansi pa nyanja zakuledzeretsani ndikufuna ndikuwuzeni ichi ajumani aoswadi dziko la malawi panopa mutati mubwere inuyo muyende mmudzimu mudzafika kumudzi kwanu kwenikwenu mene mukuchokera kaya ndikunkhotakota kaya muchokera kusalima mukumveka ndina chigawo chapakati kuti inuyo mudzaone bwinobwino kuti zinthu zikuyenda bwanji mudzafike mmudzi mwanu ndiye mudzaone mudzalankhule kuti I love chakwera I love tonse alliance mudzamve inuyo kolo mudzangoima pansika ndi galimoto yanu basi kuima aliyense amene akuona kuti akudana ndi chakwera abwera dzandimenye khofi muone anthu amene adzakuphereni ni nkhwangu wasatiso khofi chakwera panopa wafika ponena kuti mphamvu zokhazo tilibe anakhala kuti mulungu anamapereka mphamvu zoti ifeti zitha kuyenda kukagwada pamaso mulungu kumuzati chonde tikufuna mutichotsere chakwera kanakhala tapita kale poyerekeza ndi mmene dziko sikumufunira ndiye tithokoze inuyo zonse zimene mumafotokoza komatu tikuwuzeni kuti kuyipa kumene kudayipa pita ndi DPP sikukufanana olo pang'ono ndi kuyipa kumene chayipa chipani cha MCP ndi chipani cha chilima UTM komanso panopa tikuwuzeni zoona kuno kulibe tonse government kunoko kuli chipani cha malawi congress party government kunoko ndachakwera ndiye inuyo ndati ningokuyankhani unena kuti ili ndi dziko ngati mukumva kukoma musayembe kutembenuza mawu kunena kuti amene akupanga kutumidwa ndi DJ ndi DPP komasolo ngakhale chikhali komwe komwe atakhala kuti atumidwa ndi DPP chafuta nchani kodi ni mesa ndiwo achakwera ndi gulawa manena kuti mbali yotsutsa ima ndi Malawi mbali yotsutsa ima ndi Malawi komaso ndiwo omwe onso IMCB yakhala kunena tamva takhala tikumva ife achina mkakachina chimwendo kunena kuti DPP sikutsutsa chifukwa chake MCB sikuchita bwino ndiye ngati DPP sikutsutsa ikugwiritsa ntchito mme kutengera mmene mwalankhulira inu kuti ikugwiritsa ntchito achina kalindo achina Charles Ben Longwe kuti adzilira nanga kulirako kodi kukugundana ndi Malawi kodi akamanena kuti alephera kukwaniritsa malonjezo apa kampeni akunama high five yagwira ntchito ya chakwera manifesto ya UTM fetereza otchipa mtengo ntchito 1 milioni magetsi ni madzi wadzalumikiza mwaulele zachitika aboma la Tonse Alliance mu high five ananena kuti every 5 kilometers kudzakhala chipatala adzamanga chipatala amanga adanena kuti adimaki kuchoka pa 62 adzafika pa madimaki 80 amanga adanena kuti ulimi wa foja wa thonje wa chimanga wa soya adzaonetsa kuti mulimi akugula zinthu mochipa mtengo moti agulidwa zinthu mokwera mwandalama yabwino zatheka sanalengeze aboma kunena kuti soya agulidwa pa 800 mwamva kuti kunagulidwa bwanji soya ajumani ajumani ngati mwaledzera ni malandi kumeneko ngati mwaledzera ndi mndalama zachakwera ndi Tonse Alliance kumeneko mungoti amen ndipo ife sitikudabwa chifukwa ufumu uliwonse umakhala ndi anthu amene amamva ukoma ufumu woyipa ngati uwu ngakhale alipo anthu ochepa koma mukumva kukoma ngakhale muli ochepa amene mukumva ukoma komabe tinene kuti mukumva ukoma ndiye musalankhule zimene inu mukuona tisizikulizani iniyo mudzitiuza ife kuti zimenezo tisalire nazo ajumani mudzipatse ulemu ndipo mudziopa kuti kunja mulungu alipo ndi uthenga umene wamalawi anzanga uthenga umene ndalankhula pa audio iyi chitani chotheka mumpatse jumani amve zimenezi kuti chitikira ku Malawi kuno ku Malawi kuno kuyenda anthu ochepa sizikutanthauza kuti anthu 4 milioni sakukwana amene akulira pano pafupi anthu 17 milioni ametikulira ngati mukufuna imiyo kuti mupange kucheni auzeni abalanuwo atule pasi udindo ndipo 90 days chisankho chichitike muone mezitachitike ndiye mwafunsa unena kuti kodi zingatheke kuti dziko likhali lopanda president system zose anthu anakonza kale malamulo athu alikavadi amanena unena kuti zitakhala ti chinthu zingatiwe chilipo within 90 days chisankho chitike ndipo alipo ilipo dongoso limene boma lingamayendere ndiye musamachite ngati kuti inuyo ndinoti mwaledzera kapena muli mtulo muzona zinthu zimene tikuvutika nazo ku Malawi mwachitulotulo mwakazilezile ayi musapange tsoka limene anthu tikuvutika ku Malawi kuno tikuphula njira za moto Malawi kuno palibe business imene kutheka kuno palibe chilichonse chimene chikutheka chipatala mankhwala kulibe chilichonse kuma misonkho tikukhoma kuno yankhani nkhani tikuphula njira za moto kuno kuphatikizirapo azichemwali anu ana azilongo anu amayi anu aziyanti anu azankolo anu akuvutika kuna jumani madzulo abwino zikomo.